mo akwa ba eba Jabres TV so go money and subscribe your YouTube channel. Jabres TV GH. O subscribe we ya. Share video no like na for comment eba. Samsung e Facebook page no so eno so Jabres TV GH sa. Eno so okwa following o Jabres TV GH one o follow a. O mi a like, share video no na afofo so into me enye bi enhwe o e Facebook page wo no e ho. And then anope enye breaking news na dey be mo. E betu ya hofo. Il be si un débit. Assembly chill imagine, and I'm passing me no soon. One, yen che bruni, any bibini, a marble bone, ne affam compare ye subine, I had in them, a wobiasse. Bruni, subine, any bibini, subine, difference when they woke. Yakopo bo mu different, no mu boy is we different, and ah, said them. Il pese a des gens qui sont en train de se faire. Mais step by step. Mais il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train US, London. Ou tu m'en ye online business. Ou tu m'en tue au cap, ou soon be our brow, one city cra and canaho. Total de ma honno, et noan au benya, on teso. Bat bibini, ou de na ye juma bosom au crasson, ou si cano, ou sa chim, ou a se, next man trim as ye tue au cap. Bibini, adjuna no. Bruni, ou de na ye juma. Otumi ma wala wa kura de ka usika hon. Bati bibini di wini ni ye juma. Usika no kura ba anon. Ama no na yason kwa de ma wano kura. Na ayasep. E juma mpeni be tumi di usike beja. Oh, asume si wa ye juma this week ya wa ya dee. Oh, a boy extra type na dee. Enti jiwe fa kana hon. Bibini esanse wona wo ye juma no wunyim. Peni nous sommes tous mes noms cassés directement mais si on nous sommes tous nous entre ces assemblés bahon on fait ce qu'on a monté ça n'est ni foyer adventure bruni et tu m'y es nu ni en doyé ah où ni le bébé a ou ma ou will live a better life but bibini on est nu ni à dire non ni le bébé a on checking for soi ben y est fini panon en sana ou tu m'y as voir nu ni à Bruni tumi fa sika on de aba on de aba bo bibisia anase otumi disika no de aba wura bibim ngos bi ebi obi ya orphanage wi o disika bosun bi ya wakaso ba mo beye 500 dollars bosun bi ya bruni ne de gabriel without gaining nothing from it the only answer what the pictures na send no say abaya o ye ni ni bruni na kuma to ne yim but obi e ba ko ss mo be hia mo akra fuwa O pamfa swifri ni pano ho ne pano ana mamene chen ansa na wetumi aboa ni pano ene yen hwe gana youth ayenam gana ahochire ene pre ayedai so se enu be ye djuma ene mamikas mako wewie ghs awankwa ss gana ha uye djuma ye tuo ka ya 150 gana cedis teachers etu aka 150 Ghana cedis enu me na okoye we bi ss etu aka kasiya 300 Ghana cedis we bi ss teachers etu aka 300 Ghana cedis we bi university an tertiary institution bi ya onu si etu aka from 1000 to 1005 enu kwe depending degree o kita but bruni krum any qualification it's now my hard work and wisdom. But the Ghana ha, who experience I would be ye juma, winning ideas I would be ye juma, yen for because of say with degree and through her. Degree yen we, degree yen front to the indi. And ye won't go for a key or petit TV station. And I said, who did me a show my son commit me ye juma ye pa, all just because of say one go school. On a degree, on a master's, on a way, et tu sais, on a pas de tifier. ɛdeɛ na ɔbɛyɛ ɔbɛbɔ korɔ no but buroni obi firi ghana ɛkɔtena burokyire ɔnte borɔfo ɔnnim hwee nso nnipa no atumi anya sika bɛsi mansion ɛwɔ ghana saa na aborɔfo so banteɛ bibini deɛ ɔnyɛ saa buroni obi kɔ aburokyire na sɛ wankɔ sukuu kora da a ayɛrɛs wa 2 to 3 years ɔtumi ka borɔfo ɛwɔ aburokyire hɔ but bibini wone ne yɛ adwuma wonte borɔfo no na ɔma akwan kora ma wombɛgyina mu but ka wo ne ɔma a mote borɔfo no nam a nka wo nnɛ wobɛsua kakra akyena wobɛsua kakra saa na wo so wohu borɔfo no bi ka but ɔma wo chance ma wɔnta Ghana edi protocol wotumi sɛ nipa sɛbio wase to the stand sɛ wode ne kɔyɛ police adwuma a anaa sogya adwuma anyigye ne papa sɛn sɛ woyɛ panin nti wɔbɛfoɔ so ne deɛ wa but obi wɔ akura se hɔ a nka ne ba wotumi sɛ ɔkita body ɔnim nyansa wakokoduro ɔwo biribiaa wobɛtumi de kɔ sogya anaa police ɛnso yɛmfa wo nkɔ da ɔde ne ba no a sɛbio wagyi mi no ɔde ne bɛkɔ ɔde ne ba no a wagyi mu no bɛkɔ nti bibini ne buroni difference bebree wɔ mu buroni a ɔkreti facebook ɔtɔ ma ghanafoɔ nyinaa yɛn nyinaa yɛnyi so bi dabiaa ayɛ dɛ sɛ ɛyie biaa ɔde improvement ɛba mu wotie me buroni a ɔkreti youtube akyɛ afe biaa ɔde nneɛma foforɔ ɛde ba mu but bibini a wɔkreti n'adwuma afe biaa ne n'adwuma no mmom ɛkɔ fam all just because of the mentality ɛne ɔmo a na ɔmo yɛ adwuma ne nipa a ɔmo boa no no obiaa mpɛ sɛ ɔbɛboa nea mboa a ɛkyena yɛbɛsua etu ho akyɛ adwuma sɛ wotu ho akyɛ ayɛ biribi yɛbɛsua ɛnna yɛsua bibini buroni hwan na ebu ne nyɔnko kwasi a difference bɛ na ɛwɔ yɛn mu sɛ bibini wone ne yɛ adwuma na ɔmo sɛ wakɔtɔ shirt a ɛyɛ expensive ɛhɔ a na ɔde mark ato wo ho ɔbɛhwehwɛ mu aa beebi a wonya sika no firi yɛ wante ase a w'ani nda na wama wo appointment letter sɛ wɔyi w'adi ɔbɛsaka wo saa na abibifoɔ ɛsuban ɛteɛ bibini ne ne nua yɛ adwuma a sɛ w'ani bɛgu ase 100% n'ani gye ho sɛ ɛka no nko a anka wo ne no ayɛ pɛ a n'ani gye ho sɛ ɛka no nko a anka kɔma de a n'ani gye ho sɛ ɛka no nko a anka sɛbio wo mma nyinaa sɛe n'ani gye ho but kan no hu no sɛ wiase mpanimfoɔ sɛ woto boɔboɔ ban a ɛsan ba wɔ w'ankasa wo so nti abibifoɔ yɛadwene a ɛdenam no ɛne buroni ɛyɛ different hwɛ ghana ha obi nya chance sɛ ɔkɔ aburokyire kɔ akɔsrɛ obi koro a ɔmma biom na wakɔhyɛ dɛm mu saa to tama ɛbɛn no because onya hunu sɛ ɔduru hɔ pɛ ɔduru heaven nneɛma bɛyiyi ama no adeɛ na obi a ɔnkɔ sukuu da ɔtumi kɔtena aburokyire bɛbɔ brɛ wɔ ghana a obi a wakɔ university ɔnni saa sika no ɔntumi nya sɛ agyapadeɛ no saa na abibifoɔ yɛadwenteɛ ɔno ani paa sɛ adeɛ no ɔno woyɛ no ɛnyɛ nso de bɛdiw ɔno anim sɛ ɔbu kɔsea nso de bɛdiw ɔno anim sɛ asɛm a ɔkan ɔtwa ntorɔ ɛkyerɛ nso de bɛyɛ bibini de ade bɔne ma no nua a ɔndwene ho mesɛ yɛbɛsua adeɛ paa wɔ ha yɛbɛsua adeɛ ebia 6 o'clock yɛbɛsua adeɛ ansana yɛ breaking news ne other programs ɛde aba bibini ehu sɛ ne nua a ɔne ne ti anti bebree ɔte ne kurom a ɔntumi ntena na ɔtu kwan kɔsɛ ɔtu kwan wɔ nim sɛ obiara anim no nti ɔhɔ no afɛnse yɛhu no mmɔbɔ but kura wote mu a wobɛbrɛ de never and ever yɛmɛhu sɛ asom asi ba nie ante adwo abrɛ ne ɔɛlie hu ne nansi a onya sika wɔ he kwan yɛbɛfa so asɛ wo din no Menu. sana bibi fu isu bantie into always isa so say ya kosro no ya kofo managing director beton tade akese address obi we dwuma no wa woni misese ka odi mane or top top and down crash a sika na san obi musa na tare dey bia one way atete se managing director betuma so ne sa akoye shopping dia mane na dey dey bi se dwuma no de ne ya chem for so na no anu hia no no asa so ewie buke go se what dem ka atel me do be ko police station se no asa buke go so mini bebre se asa se suban a ene me bebre be ko tie sa ene me for isuban tie kana for ya twen no ti se wi ase wan judi wi illuminati wi okot ti se wan ko wonim yes wa film ti se wan yi business inti se bi yankopan mini pa twen a odi be yi juma na yeni mini mo bia oyi juma o sha underground side 20 years dako pe ni boom ma no e ho na ni hu no e ho na ma first start se ah na wa ko ofre hin eh yeni ni sike bi bi but munim se o sha se 20 years ago and nothing that one day na ko pompeja nsa se one day na yakopo pompeja nsa na odi hu yeno na wo kan wase but ka wo ben no na wo tiem no hu how wo see making life ka betin nsa mi ase kana no sa na ti ye pentem ibua aten we ni encrashe sama ene anopai me de ebremo efi Jabres TV GH na masi yakram Bye-bye. Within the Jabres Ofori and Ponsa Mensa. We should maybe go to me from Jabres Mensa. And as a Jabres, but also, I'm from Brancown. I'm in Pabra. Oh, yeah, I'm from Jabres. I'm also, Madam Masi. Bye-bye.